kuthiwa masiphindaphinde siqwa kwethu senze lula u-x squared thabatha root 6 kwi-parenthesis simphindaphinde kunye no-x squared plus root 2 kwi-parenthesis. Ndifuna ze ndiqaphele ke basine-binomials ezimbini ke phayana siziphindaphindayo. Zininzi gqithi ke iindlela zoyenza ke le nto kodwa ndizandibonisa iintlobo ezimbini. Eyokuqala ihlobo endithandayo kakuhle, esibini enye odinga unqaya kodwa iyakhawulezisa ke nayo ke. Ndizawuqala ndindibonise ke ngale le yam ndithandayo. No-a ophindaphindwe no-x plus y. Xa sesi-distributive property uzawuphindaphinda ezi terms njengolo hlobo, uzawufumana u-a x plus a y. Singenza ngoku into eyi-1 ke naphayana ke. Sithathe sicinge u-a, simenze u-a la x squared thabatha root 6. Yabo, aqaphela u-x squared thabatha root 6 sizamphindaphinda kunye no-x squared plus root 2. U-x no-y izawuba ngu-x squared phaya no-x u-root 2 ezawuba ngu-y. Apho ngoku sizawukwazi uthatha yonke laa nto imaki mandiyifake kakuhle kwenze ibone le nto ndithetha ngayo. Sithathe yonke laa nto la-a simphindaphinde no-x squared, yonke laa nto siphindaphinde no-root 2. Masiyenze ke le nto. Sawa no-x squared thabatha root 6. Siphindaphinde no-x squared. Sayenza ngumbala utyheli ke yona. X squared. Sithi plus. Yonke laa nto u-x squared thabatha root 6. Simphindaphinde no-root 2 njengala a phayana ubumqaphela phaya. La-a sizimcingela ngento yoba ngu-x squared thabatha root 6. Sithatha yonke la a simphindaphinda nge-term nganye nganye. Sizaba no-x squared thabatha root 6 simphindaphinda kunye nobani? No-root 2. Root 2. Nantso, uyabona? Ke ngoku singakwazi ukwenza i-distributive property okanye i-distributive method apho siphindaphinda li-term ngaphandle, ngaleyana ngaphakathi kunye naleyana. Njalo njalo nakule xa igqibela i-term siziphindaphinde ngolo hlobo. Iyafana nqwa nale nto uyibona phaya ndiyibhale ngo-a x plus y. Uphindaphinde. Masithi x plus y sithatha u-a simse phaa ekugqibeleni. Akho kwamahluko, sizawufumana impendulo eyi-1. A x plus a y. Bendifuna nje niyibone nje, niqaphele nje uba ziyafana nezinto. Hayi, akwenzi kwamahluko ka ndizawuthatha u-a wam ndimsemva okanye ekuqaleni ndizawuphindaphinda ngohlobo luyi-1. Sawufumana ntoni ke ngoku xa siphindaphinda ezaa terms? Sawuba no-x to the power 4 leyo naliyana. Sawushiya no-x squared, thabatha x squared ophindaphinde no-root 6. Ke ngoku okulandelayo sibona sino-root 2 ophindaphinde no-x squared. So the plus x squared ophindaphinde no-root 2. Okwa ke sibe no-root 2 ophindaphinde no-root 6. Thabatha root 6 man. Sawa no thabatha imaki. U-root 6 ophindaphinde no-root 2. Ngokwe algebra. Uzandinika u-root 12. Uphindaphinda nje amanani angaphakathi kwi-parenthesis kwi-root. Ufumane impendulo. Root 12. Impendulo yethu izawuba ngu-root 12 mbendileyethu phaa. Ke ngoku masibone singakwazi uqoqosha ke ngoku sidibanise ii-like terms uba zikhona. Sino-x to the power 4. Sibe no-x squared root 6 no-x squared root 2. Uzawuqaphela hayi man. La-x squared nala-x squared singakwazi uzidibanisa. Sayi ndithi zii-like terms ziyafana. Sizidibanise. Eke sizidibanise nje. Sithathe x squared ngenxa yezino x squared zombini. Apho ndizawuthatha u-x squared ndibe ngaphandle no-root 6 ngoku athathathwe adityaniswe no-root 2. Sawa no-root 2 thabatha root 6. Ugqiba kwethu sivale i-parenthesis yethu phindaphinde no-x squared. Ogqiba kwethu xa sifuna ngoku u-root 12 sambhala nje ecaleni kwayo asikwazi singakwazi nomenza lula naye simqoqoshe. u-12 u-square root of 12 ngu-3 ophindwe phindwe no-root 3 ophindwe phindwe no-root 4. U-root 4 ngu-2, hayi ndithi u-root 3 ke ngoku sikwazi umtshintsha, iza u-root 12 uzasinika u-root 3 ophindwe phindwe no-2, 2 root 3. Singayibhala ngo-root 12 ngo-2 root 3. Ogqiba kwethu x to the power 4, akho kwamehlo, akho kwanto sitshintshayo phaa, sambhala nje kube njalo plus la root 2 thabatha root 6. Xa sizawuphindaphindula x squared kunye neza terms phaa phakathi, sizawufumana zonke eza terms zibonayo phayana. Sizawufumane la x squared root 6 plus x squared root 12. Akho kwanto ke izawutshintsha apha. Bendike ndatsho ke ngoku ndizalibonisa iintlobo ezimbini. Ibiyoqala lena ndizalibonisa yesibini ke ngoku, apho kuthiwa sisebenzisa eli hlobo kuthiwa ngu-foil. Yi-foil ke yona, FOIL. Andiyithandi kakhulu ke mna ke ngenxa yento yokuba udinganise unqaya la magama uba athetha ukuthini, kodwa masiyenze. Iyakhawulezisa kodwa iyaqinisekisa uba uzawukwazi uphindaphinda item nganye nganye ungayilibali. Ubungumntu uthanda ilibali ungayisebenzisa ke le. Masiyenze ngo u-F ke ngokuthetha uthi first uphindaphinda kunye no-first, yokuqala iphindaphinda neyokuqala. Saba nobani ke x to the power 4 uthi o ke ngokuthi outside ke ngoku ngaphandle, yokuqala uphindaphinda yokuqala kunye nengaphandle. X squared samphindaphinda ku-root 2, root 2 ngapha. Saba nobani plus x squared ke ngoku root 2 plus square root 2 phinda phinda no x squared. Ngokuba ke tuye ku-i ngu-inside ngaphakathi, sizawuphinda u-inside ke ngokuwonye ngaphakathi ngu-root, thabatha root 6 simphindaphinde kunye no x squared. Sizawubana ubani thabatha root 6 phinda phinda no x squared. Sibe no-last ke ngoku, last ezokugqibela, terms ezokugqibela kunye sathi root 6 siphindaphinde no-root 2 ezizogqibela ke ezi terms. Sizawufumana bani root 6, root 6 ophindaphinde no-root 2 uzasinika u-root 12. Andithi singakwazi ngoku senze ifane naliyana sithanda. Ndizenze zombini ke ezi methods kwenzele niyazi uba zininzi iindlela zoyenza ngayo. I-foil method uzakwenza ke ukhawuleze ufumane impendulo kodwa.